Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Ndi nakanyamuneza ko kubaramutsa abandi nabo ndabaha mwirewe kuri iri genekerezo rya 23 Nyandagaro 2023 musangwe kanze cyo gukurikirana amakuru twabateguriye hano kuri radio Haguruka, ayo nayo akaba ashimikiye ku ngingo zimwe zikurikira. Jerifendi lako bucha batazira ndakugarika umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Ivyo yaraye avugiye muri komine mabaye y'intara ya Cibitoke ngo yabivuganye ishavu ryinshi cyane. Abanyagihugu bakaba babonye ko yitwaye imbere yabo nk'umuntu asara. Uvyo yavuze harimwo kwica abantu bazomenyekana ko bakorana n'abaroberi b'abanyarwanda bari mu kibira, hamwe no kwirukana abanyarwanda baba muri komine mabayi bagasubira iwabo. Muraza kumva ico abanyagihugu bavuga ko barindiriye nk'umuti baravye inyifato y'abategetsi bafise muri kinogi. Uyu munsi naho imyaka ibiri irarumanye umunyagihugu Christophe Niyonzima yahungutse avuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda anyurujwe n'abakozi b'iperereza rya gisirikare cy'u Burundi abugwa irengero gushiko. Bamwe mu banyagihugu babona ko abarundi bakereye mu buhungiro bakwiye kuba baragumyeyo ngo hako bataha bakanyurozwa bakazohunguka umuti w'ikibazo cy'umutekano w'abarundi umaze kuboneka. Ugwaruka nabwo ruridogera umugambi paeje ujejwe gufasha ugwaruka gutunganya imigambi n'ivy'ubutunzi. Ni nyuma yaho hatunganirijwe ihiganwa ry'imigambi ku munsi w'ejo, bamwe bagasanga ntibari ku ntonde z'abahiganwa. Uwo mugambi ngo waje gufasha imbonera kure gusa ngo ntaho ushobora gushikana ugwaruka, ngo rukwiye kudasamazwa na bene ivyo bikorwa rufashe gukiza igihugu mu gusezerera intwaro irangwa n'akarenganyo. Ari ndayandi kuri miko muriko mwumva Dondo Diemba z'umutima uriko afasha kugira amajwi ashobore kubashikira ni Aubin Felix Irankunda. Mu kanya gato nido nido ry'aya makuru.
Iyi muri ko murumvirita ni radio Haguruka. Radio Haguruka, haguruka abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Uno mugambi wiwe hari ibintu rero abantu bakuru bibihugu bava muri Saint Delta badukana tutadiyo biva igihe n'undi zera hari abantu baribuka ingene yadutse igihugu cyose gikwira ngo nidutera amavoka ngo amavoka azotuma dutera imbere ngo amavoka azotuma tuba aba mbere mu karere amafaranga atagira uko angana aherera muri ayo mavoka. Umuntu yajya kubaza uyu munsi mbega ya mavoka yamamwe iminsi yose yahereye yama miliyari ndi n'ama miliyari yagiye mu mavoka byahereye ibyo bintu byari biki urugiye kubira butanga bwa ubuhinga bwo kwiba amahera. None ubu naho ndayishimira ngo agiye gukwira igihugu cyose atanga ubukwazi. Mbega uwobaza abarundi, imbega abarundi, mwebwe muripfuza ko ibintu byose bizimba kugira ngo hatange ubukwavu mu gihugu? Abantu baripfuza ko ibyo biganda by'isoko byose bizimba, abantu baripfuza ko ibitoro bizimba, baripfuza ko bisi ya bizimba, baripfuza ko amashuri azozimba, baripfuza kugira ngo gusa umukuru w'igihugu aje gutanga ubukwavu. Umuntu niyopfuma bavuga ati ubukwavu buri hajya, umuntu nagenda bwigurire mugabo abantu bagumane amafaranga afise agaciro. Rero umuntu aribaza ibyo bintu bitera abakuru b'ibihugu bacitoza, nta nibyo baba baravuze igihe gitoza nigeze avuga ko azotanga ubukwavu ariko ubukwavu nico kintu cy'ambere kigiye gutwara amafaranga y'u Burundi igatuma ibintu bizimba ukuraho
ndasubiye kubaramutsa abanyagihugu bariyamiriza ingeso y'abapolisi bakorera kuri Sojemak ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura abo bapolisi bafise ingeso yo kwiruka ku banyagihugu baba bariko bironderera ubuzima bakabanyaga utwo baba bariko badandaza ivyabaye uno munsi vyo bikaba ari akamaramaza abo bapolisi batse ibifungurwa abana babigeme babitembereza bariko bidandaza icatangaje abantu bari ngaho nuko abo bapolisi baciye baja gucuranura ivyo bifungurwa barabifungura baca bagarukana amasahani agaragara bayahereza babigeme abanyagihugu bariyamiriza iyo ngeso y'abo bapolisi yo kwama babatoteza bongera babiruka ko mu gihe baba bariko bironderera ubuzima bagasaba inzego zibijejwe ko iyo ngeso yotuzwa abo bapolisi bagahano abandi bo babona nabo bapolisi babikoreshwa n'inzara barimwo kuri ino ntwaro ya SNDD FTD ngo abo bapolisi barakwiye kwifatanya n'abandi mu gusezerera iyo ntwaro kuko nabo nyene batorohewe munama komiseri arongoye komisariya y'igipolisi mu ntara ya Bubanza yagirishije abaserukira abandi muri ico gisata yabahamagariye kubahiriza amategeko agenga gutwara abantu n'ibintu uwo mutware mu gipolisi akaba yavuze ku ipikipiki itegerezwa kugenderako umukiriya umwe gusa yibukije ko kizira ko umuntu atwara abantu n'ibintu aborewe ngo ni ngombwa kandi kugabanya umuvuduko mu ibarabara uzobirenga ko amategeko azomuhanisha amande no gupfungwa bikazojamo abatwara abantu ku mapikipiki basaba ko hoba inama ibahuza n'ababahaye akazi kuko ngo amafaranga babatuma kurondera ntibayakweza batwaye umuntu umwe gusa bakipfuza ko bene amapikipiki bagabanya ayo basaba gushikanirwa buri munsi komiseri kandi yamenyesheje ko hariho abakoresha amapikipiki bashizeho amakomite ayo makomite akaba yayihanije ko kizira gufata ipikipiki ngo iri mu makosa canke ngo bace amande uzobikora ngo azohanwa nk'umusuma ico ayo makomite ajejwe ngo no guhanura na gusa umuyobozi mukuru w'ibiro vya buramatari w'intara ya Bubanza yahanuye ko abatwara amapikipiki bakwiye gukurikiza ayo mategeko ku neza yabo iyabo batwara be n'intara kandi ngo abadafise impapuro zo gutwara amapikipiki bazironde bamwe mu banyabubanza bavuga yuko nahari vyiza ko umutware wese yitaho akazi ajejwe nkabo bapolisi ngo ariko biragaragara ko abategetsi bakomoka mu mugambwe SNDD FTD byabananiye kuva kera gukora akazi kabo ku neza y'igihugu n'abanyagihugu imyaka ibiri irarumanye Christophe Niyonzima umunyagihugu w'umurundi anyurujwe uwo munyagihugu akaba yari yahungutse ava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda abakoze biperereza rya gisirikare cy'u Burundi akaba aribo bagerezwa kunyuruza uwo munyagihugu bamwe mu banyagihugu bakireye mu buhungiro hamwe no mu basanzwe imbere mu gihugu twavuganye bamenyesha ko naho leta y'u Burundi igumisa aba bahunze ngo bahunguke ku bwabo ngo ntiharagera ngo kubona uhungutse wibaza ko ugiye mu bawe no mu vyawe gukorera umuryango n'igihugu ugaca uzimangana ngo birutwa no kwigumira mu buhungiro ukemera ukahamererwa nabi ngo ariko ukabaho mu mahoro n'umutekano leta ngo nimba yipfuza ko abanyagihugu bahunze bahunguka neza ngo nitunganye ibiganiro bizotuma hategurwa neza ingene impunzi zohunguka zikingiwe inkuru twateguriwe na Abel Nzambimana.
Uwa mwenyagi huku Christophe Niyonzima avuka kumutumba Ruhehe muri komine Bugabira intara ya Kirundo. Mu mpera z'umwaka wa 2022 uwa mwenyagi huku niho yahungutse avuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda aho yari amaze imyaka 5 yarahungiye n'umuryango wiwe. Nkuko anakura ava mu bamunzi abivuga, imbere yo guhunga Christophe Niyonzima yari yarabaye umushoferi wa komine Bugabira imyaka myinshi. Aho ahungukiye akazi kiwe ka minsi yose yekaba ako kunguruza abantu n'ibintu akoresheje imodokari ya Toyota Probox ifite imparati ka 2024-2022 yakorera ku ibarabara rya Kirundo Ngozi. Igihe abugwa irengero kuwa 2023 Nyandagaro mu mwaka wa 2021, Christophe Niyonzima yari yazindutse mu kazi kiwe ka minsi yose. Yazindutse yunguruza abava i Bugabira bajya i Ngozi, mu nyuma arunguruza uvuye i Ngozi ajya mu Kirundo we n'umuzigo wiwe. Urugendo rwa gatatu yunguruje abavuye mu Kirundo bajya i Ngozi, aho hari igihe cy'isaha 8 z'umutaga. Ariko ubwo rugendo ntigwamwereye. Ageze ku masanganzira ya Muyinga na Ngozi, yasanze ategerewe n'abakozi b'iperereza rya gisirikare, bamukura mu modoka yiwe bamushyira muri kamyonete double cabine Toyota Hilux yari ifite ibiyo bitabona. Ya modoka yiwe nayo bayiha umushoferi w'iperereza rya gisirikare abariwe ayinyonga. Ababonye bwa nyuma imodoka yiwe bayibonye yiruka cyane mu gashikano itera ijya i Ngozi. Bamwe mu begereye iperereza ry'u Burundi bakavuga ko Christophe yoba yahowe n'uko mwene iyo modokari yatwara atamenyekanye, ngo bishoboka ko iyo modokari yayikoresha mu kunguruza abitwa ko ari abagizi ba nabi. Ibyiyamirizwa n'abazi uwo Christophe. Bamwe mu banyagihugu bakiri mu buhungiro hamwe n'abasanzwe bari imbere mu gihugu twavuganye bamenyesha ko naho Leta y'u Burundi iguma isaba abahunze ngo bahunguke, ku bwabo ngo ntiharagera. Ngo kubona uhungutse wibaza ko ugiye mu bawe, mu byawe no gukorera umuryango wawe n'igihugu ugaca uzimangana, ngo birutwa no kwigumira mu buhungiro ukamererwa nabi ngo ariko ukabaho mu mahoro n'umutekano. Ngo Leta nimba yifuza ko abahunze bahunguka neza, ngo nitunganye ibiganiro bizotuma hategurwa neza ingene impunzi zohunguka zikingiwe.
Urakenuye Abel Nzambimana kuri iyo nkuru. Umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yaraye agarukanye igihano cyo kwicwa nk'uko bidasiba gukogwa na Reveriano Ndikuriyo arongoye umugambwe Santete FTD. Ivyo biriko bivugwa n'abanyagihugu bo muri komine Mabaye mu ntara ya Cibitoke. Ni nyuma y'inama uwo mushikiranganji yaraye akoresheje abanyagihugu bo muri iyo komine nyuma y'igandagurwa ry'urongoye imbonerakure muri iyo komine ya Mabaye, bivugwa ko ryakozwe n'abarobeli b'abanyarwanda bacumbitse mu ishyamba rya Kibira. Uwo mushikiranganji kandi yamenyesheje ko hagiye gukorwa rusansuma igamije kumenya abanyarwanda bose baba muri komine Mabaye baheze birukanwe basubire mu Rwanda. Abanyamabaye babandanye bamenyesha ko baraye baguye mu gahundwe kumva umutegetsi yamarika ririmba ko yashize Imana imbere, ngo agaruka akiyamamura n'agashavu kenshi imbere y'abanyagihugu kuzomenyekana kwakorana n'abaroberi b'abanyarwanda bari mu Kibira azoca yicwa. Bwa bundi Imana abategetsi bo mu Burundi basenga ngo si y'ukuri, ubutegetsi buhari ngo burarushe abarundi ngo nibave hasi babusezerere. Inkuru na Ninete Nonsi Mutoni.
Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika asanzwe afuka mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Bukinanyana ihana urubibe na komine Mabaye. Abanyagihugu bamuteze abiri nibo bamenyesha ko yavuze nk'umuntu agwaye ibisazi. Uwo mushikiranganji akaba yavuze ko abanyagihugu b'i Mabaye bakorana n'abarobere b'abanyarwanda bari mu ishyamba rya Kibira bo kwitegurira gucunaguzwa hamwe n'ingaruka zikomeye batiyumvira. Kubwiwe abo bantu ngo bariko barakina n'umuriro. Gervais Ndirakobuca buke batazira ndakugarika avuga ko byose bitomoye abo bantu bakorana nabo baroberi b'abanyarwanda bacumbitse mu ishyamba rya Kibira ngo bariko bikwegera inkuba z'abategetsi b'u Burundi muri iyo nama niterabwo baginshi nkuko isoko ryacu ribivuga umushikirangaje wa mbere yamenyesheje ko abanyamabayi bashobora kuzohamba icyarimwe n'imiburiburi abantu amajana atatu kubwiwe ngo ubutegetsi bwiwe ntibushobora kwemera ko basirikare b'igihugu baguma bicwa buri kanya akabaza abanyamabayi igituma baguma bafasha abo baroberi b'abanyarwanda ngo nimba bafite ibyo basaba ngo nibagende kubisabira mu Rwanda bongere baronderereyo ibyo bajya kubganda kugarika ngo baroberi b'abanyarwanda ngo bashobora guteza izindi ngorane abanyagihugu b'imabayi batiyumvira agasaba abo banyagihugu guhagarika gukorana nabo baroberi b'abanyarwanda ngo amazi atararenga inkombe kubganda kugarika kandi ngo biriko bibera muri komine y'amabayi ntaco biriko byungura iyo komine intare ya Cibitoke hamwe n'igihugu cy'u Burundi akaba yasubiye kubaza abanyamabayi ko bakeneye ko abantu birirwa barahambwa buri munsi kubantu barara mu gahinga barebwa n'imibu bakandura indwara zitandukanye nk'igihe u Burundi bwari mu ntambara akabaza abanyamabayi ko bipfuza gusubira kuba muri ubwo buzima ibyereshekirije rero Gervain Ndirakobuca batazira ndakugarika akavuga ko ari igabishwa rya nyuma Gervain Ndirakobuca batazira ndakugarika ntiyagarukirije ngaho amenyesha kandi ko hagiye gutunganywa rusansuma y'abanyarwanda baba muri komine mabayi bamenyekane baheze barungikwe iwabo aha abanyamabayi bakabona leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD itubahiriza amategeko mpuzamakungu kubgaho ngo ntibyumvikana ingene umunyarwanda afite ibyangombwa byo kuba mu Burundi yote afatirwa ingingo yo kwirukanwa ngo nuko ari umunyarwanda Gervain Ndirakobuca kandi yarayamenyesheje ko bategetse u Burundi badashaka kumva ko hariho abajeje intwaro bakorana n'abarobere b'abanyarwanda ngo cyangwa babahe serivisi babasabye muri uwo mushuhira musanteri wa komine mabayi Nikodemu ndahabonye imana n'abandi babiri mu bajejwe intwaro muri iyo komine hamwe n'imbonerakure zitatu bagiye bahagarikwa ubu bafungiwe mu biro by'iperereza biri mu gisagara cya Bujumbura bagirizwa gukorana n'abaroberi b'abanyarwanda ibyo byose bikaba bibaye inyuma yaho kuwa 9 myandagara 2023 Isidore Niyongabo Arias Maisha arongoye imbonerakure muri komine mabayi agandaguwe n'abaroberi b'abanyarwanda wa mu muhari FRN abanyamabayi babandanya bamenyesha ko baraye baguye mu gahundwe kuko umutegetsi yama ariko aririmba ko yashyize Imana imbere ngo agaruka akiyamamura n'agashavu kenshi imbere y'abanyagihugu kuzomenyekana ko akorana n'abarobere b'abanyarwanda bari mu Kibira azoca yicwa ngo bwa bundi Imana abategetsi bo mu Burundi basenga ngo siyukuri ubutegetsi buhari ngo burarushe abarundi ngo nibave hasi babusezerere
na wewe ni netenosi Mutoni turagukengurukiye kuri iyo nkuru guhejeje kudushekereza mu gihe bucahimbazwa ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2026 myandagaro 2023 ku nshuro igerendwe umunsi wahariwe imbonerakure ariwo imbonerakure day umugambwe CNDD-FDD uriko urakira abashitsi bava mu bihugu bitandukanye vya Afrika uwo munsi ukaba uzohimbarizwa ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Makamba isanzwe ivu kamwo umunyamabanga huwo mugambwe ku rwego rw'igihugu intumbero yo kwakira urwo rwaruka ruturutse mu bihugu bitandukanye vya Afrika ngo kugira urwaruka rwa Afrika ruje hamwe kugira ruhanane vy'iyumviro kubijanye n'ingene urwaruka rwoteza imbere ibihugu vya Afrika umwe mu baserukiye imbonera kure mu kwakira ku kibuga c'indege Melkior Ndadaye abari bavuye mu gihugu ca Algeria mukurikira
umugambwe CNDD-FDD uri n'akanyamuneza uyu munsi uri hejuru aho uramutse wakira abashyitsi b'iteka baje bagana igihugu cy'u Burundi abashyitsi baje bagana rero umugambwe CNDD-FDD ku butumire umugambwe wacu wari wabarungikiye ubona yuko ukumwa kutashe umugambwe wacu mwiza CNDD-FDD wama watunganije umunsi udasanzwe umunsi wahariwe urwaruka rw'imbonerakure zo mu gama CNDD-FDD uwo munsi rero twawise imbonerakure day akaba ari umunsi tugira duhimbaze ku nshuro igira indwi uyu mwaka rero tukaba twashimye kuhimbaza ku kibugo cyiza kivuga ngo uruhara rw'uwaruka no gukomeza amahoro n'umutekano w'umushinge n'inkingi y'iterambere rama muri Afrika. None rero twabonye ko byo byiza dute yakamo imigambwe dutunditse na cyane cyane imigambwe iri ku butegetsi mu bihugu bigize Afrika eka no mu bihugu bindi byo mu yandi mahanga mu yandi makontina. Mwiboneye rero ko duheje kwakira bano bashitsi abakunzi bacu zikaba ari intumwa zije zirongitswe n'umugambwe FLN, umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Algeria. Baje kandi baserukira umuhari ugwaruka ukomoka kuri umugambwe FLN uri ku butegetsi mu gihugu cya Algeria. Bakaba rero basanzwe banarongoye n'amashinga mateka inamashinga mateka z'intara les assemblées provinciales. Rero turanezerewe turanezerewe uko bitavye akamo kacu twabateye nk'umugambwe tubabwire yuko umwe basende FDD usanzwe ubanye neza n'indi migambwe iri ku butegetsi mu bihugu bya Afrika. Aha tukaba twiteze rero abashyitsi batari bake abashyitsi benshi aha no mu kanya tubaza kwakira abandi baza baserukiye ibihugu byaba ba 20 ku bihugu birenga 25 twari twatumiye urumva ko ari iteka. Rero turiteze abashyitsi batari bake barenga 80 baje baserukira ibihugu bya baba 20. Ni mu ntumbero y'uko ugwaruka rwa Afrika rero ruja hamwe rukagira urunani rw'intamenwa kugira ngo bahanane ibyiyumviro kimbega ni gute twoteza imbere ibihugu byacu na cyane cyane Afrika. Ni muri iyo ntumbero twabonye ko ari ngombwa ko Afrika tuwiza kuja hamwe kugira ngo duhangane n'ibiduhanze ari ubukene cyangwa ibindi. Tukabona ko ari byiza kugwaruka rufata iya mbere kugira ngo by'ukuri nabwo nyene tubwire uruhare rudasanzwe mu kubaka Afrika. Rero turi umunezero kuba tubakiriye turabahaye ikaze na karibu. Ibyo biro bizotunganywa kuno munsi wa gatandatu hariya i Makamba ku kibuga cy'umupira cyitiriwe Nkurunziza cyitwa Nkurunziza FIFA Complex Stadium. Rero hano n'ibindi bikorwa bizobanza gukorwa imbere y'uwo munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2026 kwezi k'umunani. Rero hazoba umwanya wo guhanahana ibyumviro tuzogira amakoraniro tuzogira amanama maze ugwaruka rutandukanye wavuye mu bihugu bitandukanye n'ugwaruka rwacu rwimodera kure maze bicare bahanahana ibyumviro banapfundike n'ijambo n'ingingo ingene bagiye gukomeza ubucuti n'urunani rw'intamenwa mu kubaka Afrika.
Bamwe mu Barundi bubafata ayo majambo nko kwidigatiga ku mugambwe FDD no gusamaza Abarundi ngo bibaze ko igihugu kigire gitera imbere ko kandi ivyo kwakira uko gwaruka ataho bihuriye n'iterambere ubukene n'inzara ubushomeri n'ibindi ugwaruka gu Burundi rufise ngo ntibizohera mu gihe ugwaruka mu Burundi gorera amaboko rukaguma kwiteze gutezwa imbere n'intwaro ihari. Umugambi paeje ujeshwe gufasha ugwaruka gutunganya imigambi n'ivyo butunzi waraye gutunganije ihiganwa ry'imigambi yacaguwe kugwaruka ruri hagati y'imyaka 16 na 40 muri komine na Hangwa mu gisagara ca Bujumbura. Imigambi 33 niyo yasiguwe muri komine Mukaza naho imigambi 12. Umwe mu babaye ba mbere muri iryo higanwa asanzwe kwe ari mu bize nabiga muri kaminuza y'u Burundi mu bijanye n'ubuhinga tumutege amatwi.
Ku izina rya cooperative yacu twashimye kwita mu majambo make sisabu canke communauté des ingénieurs assistants en sciences appliquées Burundi. Hanyuma nkuko abenshi muza kubibona twaje guhiganwa n'undi gwaruka kugira ngo dushobore kuba finance. Hanyuma umugambi wacu nta wundi wa mugambi wo gushiraho centre d'incubation et de formation à science en ingénierie de sciences appliquées. Amwe mugwaruka ruriko rurasukure n'urundi rukiri mu ishuri mugabo mu kigo cya kaminuza tuja hamwe kugira ngo dushyire hamwe ubumenyi mu cyo twise the power of the talent cyangwa ubushobozi bw'impano. Twagiye hamwe nk'abanyempano abo twavuga ngo les ingénieurs de talent. Turiyumvira duti hampande yuko tuba duhejeje kuziga ku ishuri tukabimenya turakwiye ko bijya tumenye tubishyira hamwe umwe wese cyaje cyafisemo ingagi impano tukagishyira hamwe tukabikora rero umugambi wacu wari wo gutanguza une centre d'incubation et de formation mu byo dusanzwe dufisemo ubumenyi
ubundi nawe aserukira abafise umugambi wo guhuza umudandaza n'umuguzi biciye ku rubuga ngurukana bumenyi
Sosiyete yacu ikaba ari sosiyete ikorera isoko ikorera online ikorera mu mbuga ngurukanabumenyi isoko ni nk'uko mwumva isoko rya siyoni cyangwa rya kotebori kuri ibyo bikorera ku rubuga ngurukanabumenyi iryo soko kimwe bikora rihuza umudandaza n'umukiriya ni ukuba ashobora kurondera ibidandazwa umudandaza ashobora kubadandaza hanyuma tukabigira kuri site ku rubuga rwacu site interineti abantu bashobora gushyira site interineti yacu hanyuma bakaraba ibyo abadandaza badandaza hanyuma umuntu arashobora kugura akoresheje site interineti yibereye muhira hanyuma agiye kugura kugura kuri interineti asanga ibiciro birimo hanyuma natwe tugashyira umushinganira muhira ahubwo ikintu dukora tugabaniriza twongerereza umudandaza abakiriya hanyuma tukagabaniriza twongereza umwanya mugura umwanya usanga ibiciro yogura ko ageze ku isoko aribyo asanga kumva cyangwa ishobora kuba bigabanutse cyane ufite ubuntu bishobora kuba biri imbere ku isoko ni ukuvuga rero akarusho kugira amagambo wacu tuzana ni uko ushobora kumurika ibidandazwa cyane kumurika hirya bashobora kuba barabaye kina pejeni umujene ashobora kuba ari mu rumonge umujene ashobora kuba ari mu cy'ibitoke kwasite umugambi wiwe abona ko asabwa gukora nawe akabakeneye abantu abakiriya twe rero dufashe kiriya kidandazo cyiwe cy'umuntu ari mu biyi asanzwe akora nk'ikirango akarorero hanyuma tukagishyira ku rubuga ku buryo umuntu ari mu cy'ibitoki umuntu ari imuhinga ashobora kukibona ndetse umuntu uri muri no mu bindi bihugu ashobora kukibona hanyuma agashobora kukigura tukakimushikanira
Jamen Duwayo aserukira paeje mu gisagara cha Bujumbura akaba atekerera imanuro ugwaruka gwitabira ayo mahiganwa agasaba abasanze batari ku ntonde z'abahiganwa kudacika intege ngo kuko amahigwe aracabandaye
Kacamo no batekerera nuko boja guhiganwa bashize umutima mu nda hanyuma kandi bumve yuko aya namwe mu mahigwe paeje gitanga bisigura ko amahigwe paje itanga atarahera abatisanze ku ntonde baca babona ubenga biraheze ariko amahigwe muri paje aracahari iki ni kimwe mu bikorwa paje isanzwe ikora kugira ngo iherekeze ugwaruka ariko turafise andi makategori atatu tuherekeza mu gwaruka no kuvuga ngo uwo bidakundira uno munsi ngaha anye abandanye yitura abaserukira paje aba muri commune cyangwa ku rwego rw'intara tuzobafasha ushaka gutegura icyo twakwita formulaire de demande de financement aho bashobora no kuronka mbere wanashaka amafaranga aruta ayo ayategekanijwe muri konkuru turafise ukungere uburyo bwategekanijwe bazoba finance ku rwego rw'intara abicenda bazoba bagiye mu guhiganwa tuzoronderamo batanu ba mbere abo batanu ba mbere ku rwego rw'intara nabo bazoca baronka tuzoca tubaherekeza n'imitahe kanaka hanyuma nk'uko mwavyumvise hari abazoba basigaye ku rwego rwa komine abo nabo nyene paeje ntiyabibakiye kuko turazi yuko ku rwego rw'intara naho ku rwego rw'amakomune tuba dukeneye yuko paeje iguma iserukiwe nicyo gituma rero hariho babiri bazosigara muri komune nabo nyine bazoronka umutahe w'ibanze
aha bamwe mu gwaruka twavuganye bavuga ku ivyo abacagurwa baja muri ayo mahiganwa bijamwo Bonzi kugwaruka rutari mu mugambwe sandete FDD amahigwe uronka ko gushika kuri iyo ntambwe kuri bo uwo mugambi ngo niwe gufasha gusa ugwaruka rw'imbonera kure bari ico gituma ugwaruka rw'abarundi rukwiye kuba maso kugira wikureko intwaro ibajya ibahuha nk'imbeho. Tute bakunze mwarimo duteze abiri amakuru y'uno munsi igenekerezo rya 2023 Nyandagaro 2023 ni hano agaruki. Ndabashimiye kuba mwafashe akanya ko kuyatega abiri. Subiye gukengurukira abitanze kugira ngo ashobore kuboneka kongera bakayabashikiriza. Nibagiye uwatumye amajwi ashobora kubashikira. Ndabike banuye musigara amahoro na gahwane naho gutaha.
Haguruke barundi hagurukana radio ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka.